I want a cotton. I want a cotton. I want a cotton, cotton, cotton. I want a cotton. Yeah, I'm gonna take my foot to the water.
Copyright.
Bye.
Get away. Get away.
No!
No!
China. Copyright.
Alright, copyright, but I don't have a YouTube channel.
No, it's fine. It's fine.
Oh!
Copyright.
Copyright. Copyright. So what should I sing? I don't like Bezos. I hate big seals. Bye. Da 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 da